bakuzibange batya
okole ki
ndibatya ndibatya ndi mukamu I encourage freedom at home era nina kizukulu kyange kika jaja bo ndimbogola bubogozi najeyo omugabana bange bakala.